bataliyar sojoji ta jeba wani alburushi na kauna a cikin binnin zuciyata.
Lallai Alhaji Muzuru.
Yanzu haka na baki katafaren fili awon gwamnati a cikin binnin tarayya Abuja a binnin zuciyata.